Edi Nana Obiri Yeboah. Obetimi afrɛ me akɔna akɔno. Ɛyɛ Khemical TV ni. Dwumadie ni ato ne din sɛ abrabɔ mu nkɔmɔ na wagye so sɛ yɛyɛ yɛ ho adwo. Ɛna me topic no ana etifi asɛm no ɛsi donipa ne suru nipa. Donipa bi a ɔwɔ asase su bi a ne mum sɛ suru nipa. Ɛbɛ sɛ me bie wani ɛwɔ ne yɛmɛ bi. Enipa. Enipa beti miye kukuru wako sora. Nwa se yi wasi ache liye. Nebra uwa suru hono muno. Na abu sase minyu yade ene wa yeme saa. Wakati wase wachia. Washia siye na mehewe. Enye wankankoro. Enti donipa. Nemu musuru nipa. Se upe se uko nkei pa wa abrabo imu. Afia yesimi upe se nye menyine si uye. Afia yesi mi upa si weni suwadi unu yina bem. Afia yesi mi upa sa uka kwa diya do. Afia yesi mi upa sa uradi ya wadomu abrabo imu diya. Eni edo nipe biya sa onhu, ne mumise yesulo nipa. So onhu se upa yon komando do. Uka sa too much. Adi intia, mi doni intia. Minka sa tano. Tina mikacho se do nipa ni sulo nipa no. Sa wodo sister noa, enon chere se winsem nyina akachere no. Sa wodo brother noa, enon chere se yiwutiri ma dwene, kachere se wonyin ko tufie nkoda so. What a big mistake. Enti donipa ne se suru nipa. Medofo abrabo we na yewo mu saa no. Ana wiase we na yewo mu saa no, enna ho kwa wo. Enti mi papa o hini bi ebu baby kire me. O se se wonnie ni a yemfa yanni moye ho asafo hene. Me se papa ebe ye wo bu yase a kire sei. O se obeti mi enhu so obi gina honom, obi ka me ntoko a me wo ye adwuma me di wo, ekwan ya me de wo befa so nipa no ne nan si bi bi so. O wa ani. Enti no odi nani bo ne ho asafo hene no. Enti wo wonnie ni no se se nipa ne ba wa kwa mu a. Wo so nyemi ni minim ne wiase bi bi wo wiase. Do nipa ne se suru nipa wate medofo. Obi nsenti mi anke japadie bia. Anka osoro sheshe de ma anwa. Awariye bia ne wosu obi nsekana ni nsenti mi anka. E jume bi nanka ya wo diya pa. Wanse firi wensa. Wawu ni msa akwantu yi kurambu bebi ya uwo sisi ya kurambu. Nye kwane wase nka watena. E wase nka ufiri wana wako kurufu furoso kwa bo obra. But adamfuo bia na wubia wuka wase mbichile ano. Ene diwe wiho. Dwa diye dwe ni pebi asa wun. E wade kura kanyi wa suwa dwa na ye. Ne mu mse suru nipa. Bra, enye simbiya na wasa wakachile wubi u. Minu umie nudia dansiye. Wuna mene wakasa. Unafufu wubi yasi nina ye miye nupe. Enti nano opportunity mi pie maa wano. E ye nipe miye nuna wakachile wamo. Bako de kwa jo, bako de kwa ame. E fia. Any and Joanna or Bow, Mamma. I send me well, would ye, yet when you bound also no opportunity, no, I say. If you are senior, no, I draw senior, no. And may me and New York, my young queer, new Mudin Kumi, will be our senior, no, so I send me a pia one thing. Into ya, why I am here. Now, may I know, be a woman, Jenna, only made in Kobo. Medofo. Do nipa, Nasel Sulu, nipa wati. Obisi, oh! Enti na me de mempa yonko no me sori a me ti asori de ti asori de wan na me di me djuma ubehu mi a me ne sofo ma me na edi nkomo anya san kranpo ye sofo papa eye ye sofo ma me ne ye sofo papa mo de o ma na enu mbedi nkomo o ma na enu mbecha ye nsem na nsu do nipa sa su do nipa o na na o ma to ye wa asori de mpo ebi di nwan wo ma kata wo mo ho but o mo mu pa ne de eye pataku. It is a ube din koma chile ubiya. Buse urade. Ni hunu ni pa upe se o nini din komono. No. Ye japo di bebe de krampo ye free yansa ni bi fraswada de. Adinti ya. Sebi sebi mpredu ya sa minsa da minsa yem. O tayi. Eni ya huwa ye enti no. Sofu bi. Edene yonko sofu bi kwe adroso. Enti wadonfa sofu niti sofu ni sebe. Fokurati ya soya dema ze se wu humbi yem. Nti aso dem ho na wote no. E ho na ani abeyfo ne wo. Ti nkomo na wudi no. Ni nyina ada abonten. E na a japade e wosa won saka wa abrabo me besi ne won sentimi nkan ye. Me dofo do nipa na se suro nipa wo. Oh, wudi wuchi dia wura nkrofuo bi mu kra dodo. Woni ne na kwa sori ntidi ayi. Unim sunsuma tini mu. Unim sunsuma odi firi ni fie akode baaye. Ene omo mo haye no bebere gwa so de mo. Obisi mekra de menya sori mane bi. Me de nyeme sofo a eye ne ye wo mienu. Asofo ne ye wo papa oho. Ene ye wo omo mo be firemu wo ho. Ye wo papa wo ho ene ye wo artificial e wo ho. It is a woman when you are not one donny pan sends Suroni pa. When you man was what a far cosana from phone in our conoma barbato. And the mini abbey my chemical was in Bia Walker. Or so on was so soft with chain nipper beer what he has a four assassin so. I didn't hear a soft would be a dinner. A soft would be a dinner. What about a noon? A young one. Now would you win him, sir? Ubet me a cocker or soft would be say. Menya beme bi a obe ware me. Na wabo mpa ibo ne yati awo. Adin tia ne baba anware. Unnim se obetimi aka kye sofo bi se. Apontuo kwan bi aba abeto ho. Na wabo mpa yebo ne yati awo. Adin tia ne bentu kwan. E ye same way. Ene ye wo ye papa nom ne ye maame nom asofo maame fuo bi wo ho nom a. Ye kan ye nsam kire wo mo a. Ite se ya kan kire urade nyankopon. Ombe boye yi nemom tetin na no sa ne mane do so panye ne ti ene sa obeka wase mo chee sofo bi ana beka chee sofo maami bi ana asori ba bi a hwehwem busa urade ansa me dofo do nipa ne se suro nipa wo obi nkan ko awanti mi ankan ko animu nyina eye nipa obi a former wa bo ye nyina no eye nipa na nka na otia so dem nyumtuni tia so dem obeye launching na sofu nyinyina mu na nka won nya hu dede like on nyinyina mu nyinyina on fi you asa sofu yi asa o ka o asuma si launching yi o mumra mumra mu nyina mu moden sam beba kama asa asa wo ka asa onka sofu krona na wahunu se boga bi free akwantuo mu aba asore kore na mu boga ba ye di na awotwe mienu ehwa na boga ese wo ba be ware sofo kore na abegye mic ya oh asuma si de munim si ene na asuma si sa aye free mu ama ama ha adwene pa asuma si sofo kore no a obi wa asore ni mu ota acha na de ye pa na sa nipa no anya yi sofo kore na no abegye mic. A ye way dear, what's some of my co? Man, qua my bonnet pie, ye way dear. Some of a ye way see an asso. A ye way dear, a ye way. Subby subby penny for my nimua at a sabbath fine form. A ye way dear. Said the softly be see a can, you know. So for cronoa. A soddy baby, a what's in a soddy no more, and fear me and sa, and fear do what's in a mo 15 good years. Obey ye, your cobos of Romania, or my secretary in your announcement. Secretary, who could deny your announcement? Now, softly be now, or say, I said your car, and my yana mamiaco. Hey! Don't nippan a pseudo nippawati. And nippa ya bado! And nippan ya! One shay ye nipa the mode one sash awanum. Dear nippon pen and okre, dear Macain, me whom you be a hinensu oho, and no bria boy yamasem. Abrabomon commodu, my dear dear. Your horse a far sem ne ba. Nay a maya ho quine. A would a defy you more your becker say yan canoe, and on a yaka. Yaka. Medofo, don't nippon the cell through nippo. Mean your monk kill him of four. Mummy and Donny Pana yan sen suronipa. I will say, baby, as they say, sister, you contain a sea. Whoa, Nanka do contain a cusio. Now, who da bread and one uncle was sister Namania? It's as much woman. Hey, none of me found Rancadian Shane Horner.
kwame hu se kwan bi da hono mu a me person ka me de container ko si ho na me ye adwuma kakra bi o so person o ye de oh na so se om se popcorn no sika abem popcorn ye omu ye oh eye e na ni mu twen kakra ma omu ni bronya yi ntwem ye di bronya yi twem a na wahu edi na watwe mie no fa ho container si ho no edi na watwe mie san fa ho se sister no wadan fu sister na oni di nkomo no jina container e bu se ah na adwa asuma si aha us oh madam fu ni na mi twem me father obwa container no ano dia na wafo obi ama na betena no uhu adi asem bebentia do nipa na se suru nipa wo do nipa na no nkyere se tamutirimu adwene mane mfa nhyeni botom ana ne baagim se ohu se Awurade ya wadomo nkakran kakran 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 na utimi tu kwan wo abrochire wudui na ase awurade we dia meda ase onkrata na nka akaka krebi na wonsa aka wonsa wadanfo bia yi wase atwede a wonsa nka nkrata no unuye bibini etuntumfo yi sabi mpanyimfo mo animu a ye mududu na yadwene so yetum ohun dia nkomodie ayama wo ye de wabefie wa wo shami nso enu ya na wo so nsaka onkrata wakobo obi amane onso kura de ye fro so nkrata na ye de ma wani watwe fon ka wo be fere e na wo he video yi hey do nipa na se suro nipa wati ne nipa ye bad enipa na mo de pa na nso ye nwe enipa maami bi wo se ewia so obi anwo wa woniu e yampa ene wo wo kura woniu na wa anwo media mi enso de kura ma ensorim me kwa so nti na mekanik ese enso de mu ene se okon krofo enso de kwasra wo mu a okon enso de dem mu a se obi ankron kron nya asem na ye ya announcement ya ene mu se you e wo se wo do nipa na wo suro nipa ene se wo ti sa announcement no emu apipa na e wo se ohun se enipa no owo sika wo ta atwia na wo se emu ye light emu ye very 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 light ya ay say light soup we namu namu a no say any asem wo ho say the musi ye light yi de enipa no hear me say ne ho kire no nanso hiani ani sikani omu nyina e penyame nchan na akwa awurade fie asofo ani bi ye pa anyumtufo ani bi ye nanso bi ye bad na me pa de oh, there be Nenen yum tuni gospel mokran pona minim nekese. Gospel for a co program. No moon yin anti wa ye baba ton yomono. Obi bon paye so biko jemike na na non fum fum. Obi ko jemike noa anka on flatty. Mema ninti mean ton yomono. Ni akasa ha. Once I went to me anton yomono. Doni panese suru ni pawati. Oka sadodo. Udin komo. Medafo chan komane so di wonkomo kire wurade donipa na sa suro nipa se obetimi ya donipa na wo suro nipa de a ene wo hie nyankopon ho nim de obi a sister yikura woni na father amfo din 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 ya meni wo kasasisi a na opia firi wuda mu sister yeka mu na mu hie aye eye obebetimi ehia na buafo wo dwom obi hie na yonkopa brebo e wo kwa ho obi hia ne yonko brebo pa wo ka mu ne mum do nipa na se suro nipa oba abesia aya warew ofro ho mrs osema ko father amfo na sister yi oba no matena so no mu di nkomo a otimi di nkomo a otimi kan samwa nti oka na busuam nsem nyina awia no atia se be ma na busuam de enti waka ni nyina awie na nkoma na san afa ni aduru sebi mpreduasa oni be ma ni nem empo eni me si wonanu mu sebi se be ma ni kogumpa mpanyimfo mo ni mu a meka wo kogu a mo nim de me pa akere se be ma ni sha kontuo na sia na duru bia wo kogumpa obe yi be ka aka ni nyina aka ho enkomo nti adenti oh ye madamfo e mikunu de wundi muti am say do satam nene na say ya aso na tie o ani no say ya na tie e na ye dai
do nipa ne suru nipa wate se wan hwe ye wo kru ne be firi wo nsa wan hwe ye wo yire no obi be gye no ama wasu obi de kasade ebe gye no obi de enkomohwa ebe gye no we do fu do nipa ne se suru nipa se urade ye wadom na wo de ebra ye be fu atu kwan no wo ka kire nkrofo na ansei ni watimi akwa akodua kwantuo mu dia sabre ne wo se wo do nipa na wo se suru nipa sa konya ne ba ma wo bi se ye be fa na tu kwan enkomodi nti wanti mi antu kwan no na wo de sa adom firi sura ba ba dom wo na watimi atu kwan ne dia enye do nipa ne suru nipa wate na lande hona wote ni nyeni penye na anepe. Canada hona wawono obi ipami ya di wabe fie. Uti US inti weni aje. Ube fie kula mpo na ache. Do nipa ne suro nipa. Italy hono diya wone ne ekobano. Wapami ya di wabe fie. Yedi topic wei ba ya na. Mene Khemical atina asena ye jen jene hon. Na ochema jene siye niye mebi so. E ya semu wa meba ni wumitiri mso pa. She sister. Wansa wope. Anushia asante force aka eta aka ne se ye di anushia ukuna wagware ni besi ne woni ne tonsen di di wade ba komuda busa ho se so okunu kwa adwuma na wo maaya ti wonam fofo na da bia woni wo monsa daade ba komudide no woni msua eti wo mum wan she ya woni mra ho so na waware na afri wonsa wo do nipa ne se suru nipa na oba besi a wote awade ase efie okro okunede okwatena ho nye okuna nka wonim ho ana okwe wakotu ngam na wafa efie fo nyina ye wonam fofo eti mudi nkomo ni wi a afei musa to nsakura po sai didi bom ajo aba akum enye bone eye oda na wo chire ni bi na emom do nipa na sai suro nipa enye bone o sister no no dan bon won na won ne koba no a wutimi mane ni nyina se won di gamre won ensai hwe na mum do nipa na se suru nipa enya bone saudi sabi wano ayi free wudi nkunuma enka wo yem se gu wano anie enti wudi se yese ye de asempa ka yemu de minim se ye ya wode kra wutimi nye enya hwe na mum do nipa na se suru nipa medofu nipa na ma de pao nanso yenwe enipa ye bad obi wu nura enipa bi ntia enna nkwa wieye obi be firate asefo asase so enye ne nkra bia eye onipa bi ntia manugusu o mi ken obi gusu a wo wuo enye ne nkra bia eye onipa bi ntia wo tie mi se esie yi obi bo ye na oye se wotie na na oje etie otie wie onfa nya asem edi be ye no enye ne nkra bia eye onipa bi ntia obi ba shemi se esie wase asemi mafa me de be bo me bra echina ni wude be fi obese repeat the same mistake edi be ye no enye ne nkra bia eye onipa bi ntia do nipa ne se suru nipa bidin adi nana Obiri Yeboah ubetimi afrɛ me akɔnɔ akɔnɔ ɛyɛ Khemical TV ni ɛbrano nyina de ɛyɛ adwɛ sɛ yɛ bɛyɛ mu ni yɛ bɛ fansim bi ni yɛ de aba ni yɛsua biribi afirim na mo nsɔm asua biribi afirim ɛne yɛ sɛ do nipa na sɛ suru nipa mani bɛgye ho paa sɛ wɔ comment bi a wɔde bɛba wɔ asɛm bi sɛ bi a bɛbusa wɔ biribi a wɔde bɛka ho a wɔde bɛka ho pɛsɛ mo sponsor jumedia yɛ sɛ yɛ kind of form ɛnyɛ ɔhyɛ so na asem na maka no fire asem do nipa ne se suru nipa ewrade nhyira wo na wo mie wadwene mu ne gyae kasa